Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw.
Ntabwo nakinaga njyewe mu rubuga rw'imikino tuzamwirukanye.